ngilandela. Awe, hayo sombe, bazokumoshela isikhathi lalela. Awe, hayo sombe, hlukana lento ningilandela. Ayawe, hayo sombe, bazokumoshela isikhathi lalela.